Hidden away I am. For if I came out, I'd open the dam. Would you feel glee and dance about? Or judge me and deny me and slay me for finding myself? Amongst the public, I fear for my safety. But with my kind, I become my true self. I hope that you still love me. And maybe one day, just one day, I might come out from hiding. But I guess today is not the day, because you still judge me.
Yo. Bakzalu yinkwenkwe, bekthanda bazali, bekusula nesimenqe, besithu respect, bekulawula bekisa nenembe, azange uphethende, osista bakho azange ubabethe, ibingumlo nje, kaputi nosisi le nithethe, kwalapha exesheni, uthe ukusijonga kanti ngumenqe, uzive egageni, uthando nodoli nezigege, azange uzenze uthi uyicinga ube nenkenkqe, uvele woyike, ucenge ithayima lakho nolume. Inoba bazothini, inoba bangathini, andazi ndizothini, ndimxelele umama, ndimxelele utata, ndisifihle wodropin, ndisikise nebilisi, usisi yangathini, ndizigrumbele incwaba, ndiphume nendaba, umama becawe, sendibabona besithi ndiyagula, umama umfundisi, esithi umzingisi yakanashwa, abaninawa, ubhuti kamthura bayamyuca, maybe ndizincame kwenzela bonke kasi banazo, hamba ndenza isono. You're wrong.